Nginamukele babukeli emakhaya, namhlanje sokhuluma ke ngesihloko ke esisematheni. Umbuzo ke lapha uthi yini ehlukanisa i-couple uma ke sekunengane kwi-relationship ekade ke bephusha kahle ingane ingekho. Ngizokufundela nje zonke izimpendulo uzizwele ukuthi ke abantu bathini ngalo mbuzo. Okokuqala ke lapha ushilo wathi khona ozibona esengcono kunomunye, akusiye nengane kanti usavuka ube musha sha. Omunye wa commenter wathi ingane inesicefe. Omunye wathi hey, mina shema ngisifuni stress senja. Wa commenter ke lapha uSipha wathi into ebanga lokho ukuthi nobabili nithole ingane ningekho fully prepared psychologically nezinye ke izinto. Waphinde wa comment usisi lapha enkundleni zokuxhumana wathi ke usually kuhlukana laba aba broke or kusebenza oyedwa in the relationship. Indaba inemali. Imali yengane iyaqhatha. Washo omunye wathi, hey, ingane umuntu wesithathu nje ofike anixabanise anihlukanise kwi-relationship. Omunye wavele wathi nje ingane. Ukuthi kwayona ingane iyona yenza ukuthi nihlukane. Omunye wathi ke akekho umuntu ongafuna ukujola nomuntu enengane. Omunye ukhala ngamanzi bakithi uthi eyi, wanzima kakhulu lo mbuzo, ngicela ningiphe amanzi. Wakhomenta omunye wathi yeyi, ubisi lengane namaphampazi namawayipha, yeyi kuyayibanga inkinga konke lokho. Wena kungakafiki-ke lapho ekuthenini-ke kube khona ubisi, amaphampazi nani nani empilweni yakho, ungabe usayi. Omunye kukhomentela lo, omunye uthi ke I just think ingoba vele nisuke ingadalelenwe ingane ayenzanga lutho, nizoqhubeka nje nezimpilo zenu kodwa ke kube ukuthi nihlukene, but ingane ningayiki ukuyisupporta. Ama-comment amnandi kakhulu ke omunye uthi i-most yamantombazane avedane afune ukukontrola umjida and akhulume noma ikanjani ngaye. Inkinga yenu nifuna ukuba abazali nisebancane. Umlaleli usuzwile ke nawe impendulo zabantu ngalo mbuzo wanamuhla ukuthi bona bathini ngalolu daba. Bengicela ke nawe ubeke isihloko la ku-comment section ofisayo ukuthi ke ngosuku olulandelayo sikhulume ngaso. Nisale kahle emakhaya.